Molweni ke, igama lam ndingu-Akhona. Kule ividiyo ke sizokwenza indlela okanye ucwangciso lwezibalo, i-order of operation ngesiNgesi. Ndifuna ke ukuthi ujongisise ngoba yonke enye into ozayenza kwi-maths izawube ingqale kanye kwinto kanye eyenzeka kucwangciso lwezibalo. Sithetha ngantoni xa sithetha ngocwangciso lwezibalo? Mandikunike umzekelo. Oyena undoqo ke kukuba okay ube nesum oyinikwayo okanye isibalo masithi 7 umdibanise no-3 umphindaphinde ngu-5. Uba ke besinovuma besingavumelekanga mhlawumbi singavumelananga ngocwangciso lwamanani okanye lwezibalo besawuvele umntu anze nje yena ngeyiphi indlela na afuna ukwenza ngayo. Omnye bezawuthi 7 umdibaniswe no-3 and then aze aphindaphinde ngo-10 ke ngoku okanye aphindaphinde ngu-5. Athi u-7 umdibanise no-3 ngu-10 uphindaphinde ke ngoku ngu-5. U-10 umphindaphinde ngu-5 ke ngu-50. Yenye indlela obunoyicacisa ngayo esi sibalo usinikiweyo. Enye indlela ke ubuzawuyenza ngayo ubuzawuthi okay mna ndizawufuna ukuthi ndiqale ndenze ngokuphindaphinda. Mandithi ke u-7 umdibanise ndithi u-3 umphindaphinde ngu-5 ibe ngu-15. 3 umphindaphinde ngo-5 ufumane ke ngoku u-15. Uthi u-7 umdibanise no-3 umphindaphinde no-5 ngu-15. U-7 umdibanise no-15 ke ngu-22. Ngu-22 impendulo yethu. Uqaphele ukuba senze isibalo esinye kodwa senze ngendlela ezimbini ezohlukeneyo. Loo nto isinike impendulo ezingafaniyo. Ingaba ke ngoku loo nto ilungile? A-a, ayilunganga. Ayivumelekanga tu kwi-maths. Loo nto kufuneka sibe nendlela esivumelanayo sonke yokucwangcisa izibalo. Yiloo nto ke ngoku kule vidiyo siza kwenza kanye loo nto senze izicwangciso zezibalo ngoba ayivumelanga tu into yoba umntu enze abale ngokuthanda kwakhe, abale ngendlela afuna ukubala ngayo. Kodwa funeke ulandele imigaqo yokucwangcisa izibalo. Ngoku ke ngoku isicwangciso samanani esivumeleyo kuba ke ngoku ubene brackets okanye izibiyeli apha ke kule video ibizwa ngoba yi-parenthesis. Uze ngoku wenze i-exponents ngala manani ke aphindaphinda kakhulu kodwa ungazikhathazi apha kule video asuzuyenza izibalo ezine-exponents. Ungazihluphi ke. Uze ngoku wenze uphindaphindo olukwinqanaba ke elinye likwinqanaba elinye nokwahlula i-division ngesiNgesi. Ekugqibeleni ke ngoku size sibe nokudibanisa na ukudibanisa ke yona ke kwinqanaba eli-1 nokuthabatha. Yabona ke ngoku lucwangciso ke eli lwamanani kuqala i-parenthesis kuze i-exponent kuze uphindaphindo nokwahlula kuze ukudibanisa nokuthabatha. Le nto ngesiNgesi ibizwa ukuba yi-order of operations. Isixelela ntoni ke ngoku le nto xa sesijonge ke ngoku olu cwangciso lwethu? Yabona asinazo ke ngoku apha i-parenthesis okanye izibiyeli, uyazibona nazi nje zizoba asinazo. Kwezinye iividiyo ke ndizawuyenza imizekelo enazo izibiyeli. Asinazo ne-exponents kodwa sinayo uphindaphindo. Sinophindaphindo lodwa, sinalo ukwahlula. Yabona ke ngoku ithi ke ngoku ucwangciso lwezibalo masenze ke ngoku uphindaphindo kuqala. Senze uphindaphindo kuqala, into esawuqala ke ngoku sijonge kuyo sakwenza le nto ndiyifake kwibhokisi yethu. Ngoba ingaphezulu okanye iza kuqala kunokudibanisa nokuthabatha. Masenze loo nto ke ngoku sithi uthi umphindaphindo ngo-5 ngu-15. Size ke ngoku sibe no-7 sidibanise ke ngoku u-7. Ndiyabona ke ngoku sifumene u-15 ekuphindaphindeni, siye ke ngoku sidibanise u-7 ngu-22. Yabona ke ngoku xa usowujonge uvumelwano lomgaqo siseko wokubala izinto, le yesibini ke ngoku yeyona ivumelekileyo. Masenze ke ngoku omnye umzekelo ukwazele ucacelwe kakuhle, ndifuna ucacelwe kule vidiyo. Sithi ke ngoku sino 7 umdibanise no-3, simfake kwizibiyeli zethu, simphindaphinde ke ngoku. U-4 uze umahlule ngo-2, uthabathe u-5 umphindaphinde ke ngo-6. Yabona zininzi ke izinto ezenzayo ke ezenzekayo apha. Kuza kubaluleka ke ngoku ukuthi ulandele i-order ye-operations, ucwangciso lamanani wethu. Uba wenze loo nto ke ngekhe uhambe rongo. Masilandele ke ngoku sijonge uba zikhona ke ngoku izibiyeli. Yebo, sinazo ke nazi lapha ekuqaleni. U-7 umdibanise no-3 wethu. Masiqale senze loo nto kuqala sijonge kuyo. U-7 umdibanise no-3 ngu-10. Sithi u-7 umdibanise no-10 umphindaphinde nezinto ozilandelayo ke ngoku. Mandiyikope ke ndiyincamathelise, izawundithatha ixesha umane ndiyibhala oko. Sawuthi ke ngoku u-10 umphindaphinde ngala manani alandelayo. Sesigqibile ke ngoku ngezibiyeli zethu. Sizawuthi ke ngoku senze ke ngoku asinazo ii-exponents, bekuzawulandela zona uba bezikhona kodwa asinazo ngoku. Yabona i-exponent yilaa nto inenani eliphezulu, abanye bathi 7 squared, kodwa asinayo apha kwesi sibalo sethu. Ilandele ke ngoku ithi yenza uphindaphindo nokwahlula, into elandelayo ke leyo. Yabona nantsi sinalo ngoku ukwahlula, sibe nokuphindaphinda, sibe nokuphindaphinda kwakho, sinokuphindaphinda, ukwahlula nokuphindaphinda. Yabona ke uba ngaba unazo impinda okanye izibalo ezikwinqanaba elinye, uzawuqala ke ngoku wenze ekhohlo uyofika ekunene. Apha ke ngoku sizawuphindaphinda ngo-4, size ke ngoku sahlule ngo-2, sizawuphindaphinda ngo-4, sahlule ngo-2, size ke ngoku ku-5, umphindaphinde ngo-6, sibuyele ke ngoku sizothabatha ngobuthabatha uza ekugqibeleni. Apha ke ngoku kolu phindaphindo lokuqala singalenza ke neli sekugqibeleni, kodwa ke ngoku ikwenzela lula into yoba uqale ekhohlo uye ekunene. Sawuthi ke ngoku senze lo 10 umphindaphinde ngo-4 ngu-40. U-10 umphindaphinde ngo-4 ngu-40 uze ube no-40 umahlule ngo-2. Sikophe kwakho siphinde sizibeke ezi zibalo zethu zilandelayo. Yabona iya iba ncinci ke ngoku le sam yethu. Yabona ke uphindaphindo nokwahlula bakwinqanaba elinye. Ungaze ke ngoku le nto uyahlule ngohafu. Kodwa masithi ke ngoku uphindaphindo, ulwahlulo nophindaphindo. Sithi ke ngoku u-40 umahlulo ngo-2, uthabathe u-5 uphindaphinde ngo-6. Sama size ke ngoku apha ekwahluleni kwethu. Sinokwahlula lethu sibe nokuphindaphindo. Ndifuna uqaphelelisise ke ngoku indlela esizoyenza ngayo. Uyenza ukuthi ucacelwe ke, ngoba ndifuna ukuthi ucacelwe ukuthi uphindaphindo nokwahlula kuza kuqala kunokudibanisa nokuthabatha. Uzawuqale wenze ke ngoku le yokwahlula, ulandele ngale yophindaphinda, kuba ke sesihamba ngokusuka ekhohlo ukuya ekunene. Sithi u-40 umahlule ngo-2 ulingana no-20. Sibe ke ngoku nothabatha wethu, uphawu lukathabatha, u-20 uthabathe u-30 ulingana no-negative 10. Ndifuna ke ngokuthi ndikucacisele, uma ngaba unezinto ke zenqanaba elinye, uba uno-1 umdibaniso no-2 uthabathe u-3 udibanise u-4 uthabathe u-1 funeke ngoku uqale ekhohlo uye ekunene uba ngaba unezinto zenqanaba elinye. Masithi 3 thabatha 3 umdibanise no-4 uthabathe u-1. U-3 uthabathe u-3 ngu-0. U-4 uthabathe u-1. Iyafana ke nokuthi u-4 uthabathe u-1. Loo nto iyafana ke no-3. Yabona ke iba zikwinqanaba elinye. Uqale ekhohlo uye kunene. Ukuthabatha nokudibanisa kukwinqanaba elinye. Ifana nokuphindaphinda. Uphindaphinde ngo-2 wahlelwe ngo-3 uphindaphinde ngo-2 uzawuba no-4 umphindaphinde ngo-2 wahlule ngo-3 uphindaphinde ngo-2 uzawuthi u-8 umahlule ngo-3 uzawufumana ke ngoku u-8 ongaphezulu kuka-3 umphindaphinde ngo-2 u-8 umphindaphinde ngo-3 u-8/3 umphindaphinde ngo-2 ufumana u-16 ongaphezulu kuka-3. Yabona ke uba ngaba sikwinqanaba elinye nje yayiphinda kwakho le nto, uqala ekhohlo uye ekunene. Yabona ke ngoku zonke uba uno-1 umdibanise no-5 umdibanise no-7 umdibanise no-3 ayikhathalisekanga ngoba zikwinqanaba eli-1. Ngodibanisa bonke noba ungasuka ekhohlo uye ekunene okanye ekunene uye ekhohlo ngoba uyadibanisa kuzo zonke. Nakuphindaphinde iyafana, mhlawumbi uthi u-1 umphindaphinde ngo-5 umphindaphinde ngo-7 umphindaphinde ngo-2 ayikhathalisekanga ngoba usebenzisa uphindaphinde. So ungazihluphi xa ufumana isam ezinje, ungayenza nangaluphi uhlobo. Kodwa kubalulekile ukuthi ulandele ucwangciso lwamanani.